hazoteba aho twumvirwa arabo nga arabo makungu kugira ngo turonke uburyo kuza turafasha abafise icyo bashoboye kugira igihugu yabo turushije kugira amarerezi menshi
nibaza ko dusa nabo ariko barakwira mu gapita na Diane bari bafise umukozi kirazi yako kazamu wa bote
mtu alamariku kujukuru kwa kwa pita na Diane kwa hiyo kiku hindu kaparadiso kwa Diane yaga mtsaro suchi kwa vihagichi
wabikuli chani chinuchiza chani nishimi kwana na wangu uru na mkoro waka nita kundo warundi chani mwakozi
abantu bazi ngo nitwe bahatari oya namba ahubwo bahatari basa n'aba bantu baba bahagaze inyuma y'ibi byuma batubwira ngo gira gutya gira gutya bamwe ntibaje ariko abaje ngira ndababereke nyakubahwa riva ndagusaba ushike ngaha kwanza ubu mpereye hejuru riva niwe yafashe amasanamu y'ino filime uyu ni Riva besi baramuzi Happy Riva eba salama niwe yafashe amasanamu y'ino filime niyo ntwari yanjye jewe besi barabizi amavuga ko yambyaye ariko kameme hampande yiwe hari uwundi yitwa Calixte Calixte nawegera ngaha kuko hari icyo ngomba kubwira abantu uyu nawe yagize editing icyo gihe Riva ni kwa bose dusabana egera no kuvuga uyu yafashe amasanamu uyu nawaragira aleditinga filme igera ngaha igeze mwabantu musishaka kuvuga byinshi uwo mwanya wari wo kugira ndabereka abo bantu izo ntwari zanje ndabasaba mu byubahiro byanyu hanyuma rero bagumye babigarukako jesi nongera kubigarukako abantu mwese mwaduteye intege n'abadufashije namwe mwese mwakoraniye ngaha mukaza kutugwana ko mukatwereka ko mudushyigikiye nje nongeye kubashimira nibaza ko uwundi mwanya ugengwa na Edison murakoze cyane niteka ntangere kuri jewe no kubo twakoranye kino gikogwa ni gikogwa iyurenze ni gikogwa gikomeye benshi bazi abari ngaha nibaza ko ari abantu bose bazi ukuntu igikogwa cya filime kiruhisha ni ireresi twise Peter na Diane iyi reresi iri zina ryayo twagitiriye abakinnyi bakuru muri iyo reresi umwe ni Peter uwundi ni Diane muri ino reresi twahagaze cyane cyane ku ngeramizi n'ibibazo bikunda kuba mu miryango aho kenshi abubakanye birananira kuvugana cyane cyane ikiganiro hagati ya babiri bigatuma bagwa mu rudubi mu gufata ingingo ugasanga umwe afashe ingingo kwiwe uwundi kwiwe ugasanga hagiyemo ibintu byo kwita mu mutego nabo nyene batabigizemo uruhara muri no filime rero muzobonamo amakuba abantu bazogwamo mugabo uvuga uti sikosa ryabo ariko ikosa baba barakoze nuko baticaye ngo bavugane mu muryango sinabivuga ko byinshi iyi reresi abaza kuyiraba baraza kubwira ibyo ndiko ndavuga nibaza ko baza kubitahura cyane kuko twiyo turiko turakora ntitwihatira kwiyumvira ukuntu tuzobisigura ahubwo twihatira ukuntu tuvyandika ku buryo busiguritse ubiravya cyayisigurira sinogana ntashimiye abadufashe mu mugongo duhereye kuri nyakubahwa Veniste Niyongabo hamwe n'abandi benshi bagiye baradufasha abadutigije amazu abadutigije amamodokari abaduhaye amazi turi ku nzira turiko turaduga imisozi gukina ino reresi twakoze ibishoboka kugira dushobore kuyigeza aho igeze namwe noneho muteye mwakarenge muje kudushyigikira ku munsi wo kuyisohora sino basaba ngo mugarukirize ngaha ubwo nababwira ngo muzokomeze kuko murazi urugendo rwacyarurerure kugira izoshikire benshi bashoboka mu byo bari bamumagaye nibaza ko harimo kubereka abakinyi ariko nibaza yuko yo byo hava bibazazanira gatoyi ndababeretse imbere yuko tuberekana gacya na gatoyi kireresi nibaza munkundiye yuko twobanza tukacishamo gacye gatoyi nubwo numva ibyuma bya hano biriko birakorogana sinzi ko mwabyumvise nkuko je ndavyumva ariko muraza kutwihanganira mu bacishiremo gatoyi baraturabe hanyuma inyuma yaho turaheza tubereke abakoze iyo reresi murakoze
bavuze ngo ureza barenze gorero urarenze reka tukumvire tubikoreye kuko nyene nibaza ko mu buhinga bw'ibyuma wadufasha kugira ngo turabe gake gato kapita
ice byinshi ndabashimye cyane ndabafashe mu mugongo mukomere mutere imbere nk'umuzinga mugume muri hamwe mufashanye uzi bya ikitankiriya yumvise umuntu afite ide amwegera ambwira ati je no gufasha iki no gufasha kiriya je nta na rimwe mpagarika kwakira aba jeune bashaka ivyumbye canke ndabafashe kuburyanda kubyo ariko barakora no gufashanya kuba solidaire rwose hari abanyamwuga mwamwe mu bintu dukora uzi ubona ariko bashwana abandi bakaza amajambo yo gutukana wewe utukana atawishikana no gutumwanya kuba solidaire gufata numuntu azaka kubesha ngo naka ngo niho byo muri ubaze umubwiye ati po abantu jenzo bironde ndabisiguze ukwanje ndabimenye kuja hamwe birafasha mutere imbere turazi ko ubukene buriho kuko kuri sinema birasaba uburyo bw'amafaranga ubwo buryo rero wana gushikura ntituraronga ibintu byemewe cyangwa ibyeme cyangwa bitumbereye bitomoye bwo kugira ngo turafise utwo tuja kudodora nga mu Burundi wacu baduha amafaranga kugira amareresi nicyo gituma benshi muri mwebwe je navuga ni ahubwo murabahinga nk'iyi filime mushobora gusohora ntaza mwakuye iburyo ni ukuri ko se mutarabahinga hazoteba aho twumvirwa ari abo ngaha ari abo makungu kugira ngo turonge uburyo kuza turafasha abafise icyo bashoboye kugira igihugu yabo turushije kugira amareresi menshi rero merci beaucoup ndashimye rwose ndashimye guhandaga ibihe byiza hanyuma n'abatumire bayire mu hakiri neza bose bakinye nabonye n'abamama urumva hari umuntu yari ariko arambaza ngo mbe hari ishuri rya sinema ririho yo kwigisha guceza ntagire ririho icyo namagerageza iyo habaye festival ndashobora kugira nka atelier de formation ya réalisation ya kamera ya son na acting icyo bita actora hari abamaze kuronka akazi yo kongera kandi iyo bavuyemo bagumana za nyigisho ibyo rero ni ikintu tugiye gushimikira ko cyane la force de la formation le renforcement des capacités kuko birakomeye kugira ngo tuze turonge amafilme nshaka yuko amafestival akurikira l'année prochaine l'année d'après muri fespaco ikurikira nzobafise au moins un ou deux films twasumise muri fespaco l'année prochaine hari amafestival yo muri mu karere hari izobera muri Egypte je vraiment noronga ga filme keza nkaga rungikariya birandiri iteka rikomeye kandi namwa biba iteka nge nabivuze kare iyo ugiye ku representer film n'abakiri wewe gusa kibari igihugu nshaka muzoza murambara idarapo kurya abakinnyi umupira agenda akambara idarapo bakaririmbira Burundi bwacu Burundi buhire tugira amahoro kuri kose niteka bihambaye kuva nagura festival mu 2009 ari ubwa mbere umurealizateur cyangwa groupe igira amafilme bakora filme bakandumira muri lancement ya filme yabo igihe Fanny yambwira yuko antumiye kuri lancement barazi ko twagerageje kurondera amasare hatari hake biragorana ndamuha amaindication ashobora kuza hose numva ko barose bwa kuri Marta Hotel igikuru nuko igikorwa gikorwa rero uyu munsi bari mukwiye kwishima mukana ko byashobotse umunsi nawe nyine n'abatumire bahire biteka benshi bari ngaha nabo mwakoranye nama media jenga bose tu akomera mashi igiye fani ya wa mbere muri igamura rya Fesicap 2021 yaratugiriye ibitangaza bose muri buka abari muri sale nabo bari kumwe bose mwari ko muravuga ba mbere nabandi muri buka yuko cyari kintu gikome mwerekanye akanyamuneza katumye nishima kuko yiye natangura Fesicap mu 2009 na numwe mu Barundi yemera yuko festival y'amasinema ishoka ngaha mu Burundi bose bacambye ati none ngabo ko tuzigusa gito tuzogira festival ya gito yonyene nukubwira ngo mwumve aho umuntu atangurira mu ciyumviro mugabo ni ntumbero abafise vision ni kintu gikomeye kuko bishaka icizere kinini gose kuko icyo giye navuga ati mana jaraci imyaka n'iyindi naratembe mahanga n'ayandi nerekana gito barayikunda barayishima ndarongo dushimwe twinshi ndagenda muri Canada ndaza ama producteur ba canadien abamaze kura ariyo film yitwa Un dimanche à Kigali mwarambonye mu nkinamwo hari ya kabiri yitwa Je serai la main diable du diable narayikinyemo mugabo ahose nagenda isi yose anacindo kudushimwe naguma mvuga ndi ahongeze none mfise kuryoherwa no kwishima gusa ngo je nabaye umuntu akomeye amarerese cange mfise ubutumwa bwo kuzufasha bene wacu baba abana banje abazokurika mu nyuma kugira ngo tugire ico bita industry cinematographique y'u Burundi ico gihe nari muri Canada hose niyo nacengira intumbero yo kuvuga ati harageze ko na iwacu nkagira festival iwacu kuko hano hose naciye n'ahantu naronga frustration ikomeye ngigiye naja muri Fespaco Wagadugu murazi yo bize Fespaco niyo festival du cinema ya mbere ku isi y'amarerese y'abanyafrika wasanga aba West African bose arabastar hagize nk'umurundi none ubwaruka mbere njayo muri 1993 canke hagize nk'umukenya atumiwe canke undi muri aka karere wacu musanga mu gakwe yitumye ari wenyine atawumuraba atawumuvuga ama media atamuraba bari ku bantu babasembe Usman ba Idrissa Ouedraogo ba Gaston Kabore ba Suleiman Cissé abantu nkabe bari bakomeye rero mu gihumbi kimwe bacece na 1993 aho gito irongeye pri ya mbere niyo nace mvuga nti bwa bundi turashoboye je ndabatwenze iyo natangura gito sinari nzi niyo ndiko naje naje mbona ibintu byase mu nyuma ari imana ifise intumbero irakujyana buhoro buhoro gushika nawe gushika gushikana ku muhamagaro wayo uwo muhamagaro rero niyo nashatse ko sangira n'urwaruka rw'i Burundi kugira ngo ejo bundi muzove ngaye muvuga ati no mu Burundi turashoboye naramaze imyaka 11 kuko uyu mwaka murazi yari 12e edition nanga yuko haza ama long metrage mu higanwa ko navuga ati reka mumaze mumenyere mubaze mumenyere ama court metrage ama documentaire ndorganiza ama formation menshi ari muri Fesicap ndakrea ico bita East African Film Network ababigiye mu ababyibuka yari rya réseau des professionnels des festivals et des professionnels du cinéma bo muri muri aka karere ka East Africa hari abaronse imana akaryo kujya ku ma formation mu Rwanda i Buganda Kenya Tanzania ibyo byose naguma mfite intumbero yuko urwaruka rwo runonge occasion kwiga uwo mwuga muri norme internationale n'indumbero nziza kugira ngo ndabapuse nejo bundi ninagira ubusigiragi mvuga nti narasize ikintu ngaha abantu bazobandaniriza aho nari ngejeje kwisemo nari ngejeje ko pas plus tard que hachimisi mikeyi muri buka yuko nagize formation ngaha harimo abantu 10 gusa ariyo groupe yanyu ariyo nabantu akwihirya no hino yari mu Burkinabe yari do passage nga yaje imisi mikeyi mugana cenda mucakira ndagusavye niwaronka nawe umunsi umwe isahimwe ndagusavye uze umpere inyigisho urwaruka ruriko rurakora atera imbere turavugana ati nzo ndaguha imisi itatu ahajya nta nuko muri havyarimwo muga mutima we yarafye gutanga turahuze ngo nanjye nshaka gutanga harabya formation kugira ngo nabwire iki benshi muri mwebwe muribuka nuko imbere y'utangura fesikabu y'umwaka narabakoranije nimuze murakurikirana amabwire y'abantu ngurya meze gutya ngurya abani mubi ngurya ngo aribana ngurya oya mwebwe rari ndumbero y'umwuga wanyu aho mushaka kugera ibindi hari abantu bashaka no kuba kugira umutima w'ishari umutima kuya ngo ndubandanye abantu bagashaka kubanyuruza ivyo ndayibasavye ivyo iwacu muraze yagiha ari gishika ibintu ugasanga hagufelicite umuntu akumwa courage abandanye kuca yatanguriye ko namwe bwe ndabizi yo muko murakina nti aburi umuntu azavuga ngo bire bitugurafanya ni bitugane biyaje haudafika mbali ne kutee jamais ça à ma jambe mari mwebwe kurikirana gusa n'umuntu abashigikiye akavuga ati uzoshika kure ya kugira uzoshika kure uba ari umuhezagiro rero sinshaka kuvuga menshi ko sinoheza icyo ndabwiye n'ubu mvuye mu nama tumazemo iminsi ine yari la loi sur la révision de la loi sur la presse kuva kera sinema bami bashyira muri presse ubu twariko turagerageza kugwana nuko muri iryo tegeko nibarisubiramo sinema ntabwo ari presse sinema ntabwo ari media sinema n'ubwenge bw'umuntu creativité la presse abajournaliste harabikintu akagenda agafata micro ntarongo mwanya arongo akanye gusa kujya muri studio ategeranya inkuru agasora muga sinema umara iminsi wicaye kuri yumvira ide teme ugasenariza n'iminsi ukazorya ukaronde uburyo kugira ngo wegeranye bagira production ukegeranya tusa gushika no kurondera ba musicien aba acteur aba monteur na n'ubudo ni métier ihuza inyuga myinshi cyane isaba rero ubwonko bukomeye n'ishaka rikomeye na don de soi na courage zirengeye rwose kugira ngo uje gushika a la fin imbere yuko muheza rero nashaka kuba felicita mwese muga nabahimiriza ku kintu kimwe sinema eyego murabyo uyu munsi bariko barerekana filme muga mwiza kumva yuko kugira amafilme ubwa mbere biratanga ubuzi urya muntu yavyumvira ubwa mbere burya aba ariko ararondera ubuzi bw'abaje ica kabiri sinema burya ni kintu gitanga inyigisho mu bantu rimwe na rimwe aho umupolitisiye atoshika umuartiste sineaste arahashika kuko umupolitisiye ashobora kuvuga ikintu muga muri sinema ukivuze ngo ngaha gisohoka nigwa ko nta muntu yibagira icyo yabonye muri image bavuga ati une image vaut mille mots ni ukuvuga amajambo igihumbi y'umupolitisiye arutwa ni image imwe gusa yo ngaha kuko muva ngaha nawe uzofa yibagiye image yabonye ya tel comédien tel scène etc uzofa yabyibagiye donc inyigisho zivamo twebwe turabapioniye mu gutanga inyigisho mukomere ku moto rero muyikomeze sinema ira renforça icyo bita la cohésion sociale c'est dire umubano mu bantu murazi hari abantu tugira ingorane duca umuntu uze mu ngorane nyinshi z'igihugu muga muri sinema irafasha nk'umuhuriye ngaha nta uri ko ariyumvira atujya n'umukongomani urya n'umurundi wa hebya n'umunyamurambya urya n'ubaye nta n'uwari ko arabyumvira tuko turaba ikintu kimwe gusa ikintu kiryohera kidushika ku mutima kiza kudufasha kuyaga mu nyuma kugira ngo turabe ingene tuzufasha tukabandanya kugira ngo dushobore kugwiza andi marenesi n'abariko barakora baze bagira ibyiyumviro byinshi sinema irafasha igihugu kudevelopa turisme umushikiranganji yavuze ushobora kuvuga ibya turisme cyangwa uwo ari wese akavuga ibya turisme muga muri filime urashobora kubona ati kirya gihugu ni cyahe hajya handi uko ari heza ubundi ni bwiza bufise imisozi bufise ibiyaga bufise abakobwa beza bufise abagabo bipoze bufise inzuzi nyinshi urumva kugasanga abantu babiraje hanze baravuga ati yo icomba tukaja kuraba ico giho ico giho bavuze kubera iki uyasubira mu mbwira agarike gato kubera ko babonye ibyo bicapa ngaha do murafise akazi gakomeye nico gituma twebwe mu ngwano turiko turagira kandi tuzoyifashanyamo ni ukugira ngo duproteje uwo mwuga wacu badukure muri bya bintu bavuga ati utugenegene iyo vocabulaire tuko turasaba abantu b'abahinga baze barabe ijambo rishasha kutuzanira barikure mu kanwa n'abantu bose bazavuga ntibaze gusubira kuvuga ibintu by'utugenegene bariko barabwira iby'amasinema iby'imiziki reka n'ibintu byose bisaba umutwe n'ubuhinga bw'umuntu murazi iyo zo tugenegene ni bwa buntu buto butatacho bumaze ni bwa buntu buto buto umenga utorungi kumwana kwiga canke gukora oya sinema ni ikintu gikomeye giteza imbere igihugu ibihugu byavyutse kuva kera nico bace bita industrie cinématographique kuko birakomeye ndikiri gusa ibintu byo tugenegene oya c'est une industrie qui crée akazi
kuri Asia.
Nishimiye
iki gikorwa iyo
yabantu bakoze bakagira n'icyo cyo kugira ngo bereke ibyo bagezeho abantu babikuri cyane ikintu cyiza cyane nishimiye kubana namwe urundi mugoroba kandi ndakunda abantu cyane murakoze cyo bita gukoresha umwanya Diane yivumbura ivana mu rugo araruka Diane yabonye amakuru menshi kwa se kuko kwitwe gisubira muhira bitumaga gusaba imbabazi umugabo amaherutse Diane asubizwa mu nzu arababariko ku by'ukuri urugo rwa Peter na Diane rwari rugiye guhinduka paradiso kuko Diane yagarutse yarose icigwa bihagije ariko kidoza ntiyari kubura kuhavangira muri aya yamaze ngo uhenzwe n'agahengwe acana inkinzu Diane ntiyamenye ko muri ino si iherezo ry'urugamba ritanguriro ry'urundi rugamba
uni grace mugabo rero ngaho haruhande ya grace nobereka mama Diane ingo mama di welcome kandi mama Diane hiyo kizana mama Peter na wewe ngwino mumbabarire kubona ndiko ndabigira gutya si uburyo bwo kubatexa hariho ibintu ndiko ndasurinya muri make mama Peter ingo imani bisho rero papa Diane tumusengere akire yagwaye papa Diane ntiyashobora gushika ngaha si byo mama di wasize ameza ati bo aha rero nahereye kuri bakuru bakuru hanyuma nshanza nkavuga dore kuri bakuru bakuru tumanuka oya dore kuri batowe batowe ni batowe ok Peter rero nawe ni jewe barantaye amashyira gusa rero icyamamare cyacu Diane ngaha yari icyamamare n'uyu mwasasa Diane nagira ndagusaba wegere hano urakoze nibaza ko dusa nawe ariko barakwira muga Peter na Diane bari bafise umukozi kiraziho kaza mu wabo nuriya yahagaze hariya ni giti ya Tito urumva biriko birangora kuko ndiko ndateze abantu hariho babandi baza gufotora abo batigeze babona n'uwo ntibamubonye bari nga bajamari wacha ari inyuma siho bari jamari yatashe no kuvuga iyi Pitana Diane ntabwo yakinye abantu benshi twayanditse twiyorohereza yakinye bakeyi ariko kuko nubwo yakinye bakeyi yaratuvunye nuko rero bano baracyaza nuko rero aba ni bamwe mu bayikinye hariho abataje kame muzobona mu bice bindi bikurikira aba nizo ntwari zanje badufashije gukora filme aba sineaste bari ngaha Diane baramuzi iyo ari muri filime ukuntu bigenda nibisazi kwenda mbere akora nk'umutima kandi felicitation grace nawe bamuzi kumari grace nawe nyene amaze gukina mu mafilime menshi novuga yuko aba bose bamaze gukina mu mafilime menshi kiretse hari abo namagaye bataje nukuri babaye intwari novuga yuko ntaza kubikisha amajambo sije ravi ntitubikisha amajambo ubyo bahira byanyu musubire kwicara
Diane yivumbura yivana mu rugo araruka yamara Diane yabone amakuru menshi kwa se kuko kwitwa igisubira muhira bituma agapfa gusaba imbabazi umugabo amaherutse Diane asubizwa mu nzu araba ariko ku by'ukuri urugo rwa Pitana Diane rwari rugiye guhinduka paradizo kuko Diane yagarutse yarosukirwa bihagije ariko kidoza ntiyari kubura kuhavangira muri aya maze ngo uhenzwe n'agahengwe acana inkinzu Diane ntiyamenye ko muri ino si iherezo ry'urugamba ritanguriro ry'urundi rugamba
rukose niteka yambaye kuva ntangura festival mu 2009 ari ubwa mbere umorealizateur cyangwa groupe igira amafilme bakora filme bakanumira muri lancement ya filme ya igihe Fanny yambwira yuko antumiye kuri lancement barazi ko twagerageje kurondera amasare atari hake biragorana ndamuha amaindication ashobora kuza hose numva ko barose bya kuri Malta Hotel igikuru nuko igikorwa gikorwa rero uyu munsi mari mukwiye kwishima mukana ko byashobotse umunsi nawe nyine n'abatumire bahire biteka benshi bari ngaha nabo mwakoranye n'amamedia aje ngaha bose tuwakomera amashyi igihe Fanny yabo wa mbere muri iganwa rya Fesicap 2021 yaratugiriye ibitangaza rwose muribuka abari muri salle nabo bari kumwe bose mwariko muravuga abamede n'abandi muribuka yuko cyari ikintu gikomeye mwerekanye akanyamuneza katumye nishima kuko iyo natangura Fesicap mu 2009 na numwe mu Barundi yemera yuko festival y'amasinema ishoka nga mu Burundi bose bacambwiye ati none ngabo ko tuzibusa gito tuzogira festival ya gito yonyene nukubwira ngo mwumve aho umuntu atangurira mu ciyumviro mugabo n'intumbero abafise vision n'ikintu gikomeye kuko bishaka icizere kinini rwose kuko icyo gihe navuga nti mana byaraciye imyaka n'iyindi naratembeye mahanga n'ayandi nerekana gito barayikunda barayishima ndarongo dushimwe twinshi ndagenda muri Canada ndaza ma producteur abakanadien abamaze kuraba ariyo filme yitwa Un dimanche à Kigali mwarambonye mu nkinamwo hari ya kabiri yitwa Je serai la main diable du diable narayikinyemo mugabo aho bose nagenda isi yose anace ndongo kudushimwe naguma mvuga ndi ahongeze none mfise kuryoherwa no kwishima gusa ngo je nabaye umuntu akomeye amarerezi cyangwa mfise ubutumwa bwo kuzufasha bene wacu baba abana banje abazokurikira mu nyuma kugira ngo tugire icyo bita industrie cinematographique y'u Burundi. Icyo gihe nari muri Canada hose niyo nacengira intumbero yo kuvuga ati harageze ko na iwacu nkagira festival iwacu kuko hantu hose naciye n'ahantu naronga frustration ikomeye ngigiye naja muri Fespaco Wagadugu. Murazi iyo bize Fespaco niyo festival du cinéma ya mbere ku isi y'amarerezi y'Abanyafrika, wasanga aba West African bose arabastar hagize nk'umurundi none ubwa mbere njayo muri 1993 cyangwa agize nk'umukenya atumiwe cyangwa undi muri aka karere waca umusanga mu gakwe yitumye ari wenyine atawumuraba atawumuvuga amamedia atamuraba bari ku bantu babasembe Usman ba Idrissa Ouedraogo ba Gaston Kabore ba Suleiman Cissé abantu nkabe bari bakomeye. Rero mu gihumbi kimwe bacena 1993 aho gito irongeye pri ya mbere niyo naciye mvuga nti bwa bundi turashoboye je ndabatwenze iye natangura gito sinari nzi niyo ndiko naje naje mbona ibintu byase mu nyuma ari Imana ifise intumbero irakujyana buhoro buhoro gushikana ku muhamagaro wayo. Uwo muhamagaro rero niyo nashatse ko sangira n'urwaruka rw'i Burundi kugira ngo ejo bundi muzove ngari muvuga ati no mu Burundi turashoboye. Naramaze imyaka 11 kuko uyu mwaka murazi yari 12e edition nanga yuko haza ama long metrage mu higanwa ko navuga ati reka mumanze mumenyere ama court metrage ama documentaire ndorganiza ama formation menshi ari muri festival ndakrea icyo bita East African Film Network ababigiye mu ababyibuka yari ya réseau des professionnels des festivals et des professionnels du cinéma bo muri aka karere ka East Africa hari abaronse imana akaryo kujya ku maformation mu Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania ibyo byose naguma afite intumbero y'uko urwaruka rwo runonge occasion kwiga uwo mwuga muri norme internationale n'indumbero nziza kugira ngo ndabapuse nejo bundi ninagira ubusigiragi mvuga nti narasize ikintu ngaha abantu bazobandaniriza aho nari ngejeje kwisemo nari ngejeje ko pas plus tard que hachimisi mikeyi muri buka yuko nagize formation ngaha harimo abantu 10 gusa hariyo groupe yanyu hariyo n'abantu bakwihirya no hino yari mu Burkinabe yari de passage nga yaje iminsi mikeyi mugana cenda mucakira ndagusabye niwaronka nawe umunsi umwe isaha imwe ndagusabye uze umpere inyigisho urwaruka ruriko rurakora atera imbere turavuga ati ndaguha iminsi itatu ahajya nta nuko muri habyarimwo muga umutima we yarafye gutanga turahuze ngo nanjye ashaka gutanga harabya formation kugira ngo nabwire iki benshi muri mwebwe muribuka nuko imbere y'utangura fesikabu y'umwaka narabakoranije nimuze murakurikirana amabwire y'abantu ngo urya meze gutya ngo urya abantu mubi ngo urya ngo aribana ngo urya mwebwe rari intumbero y'umwuga wanyu aho mushaka kugera ibindi hari abantu bashobora no kuba kugira umutima w'ishari umutima kuya ngo ndubandanye abantu bagashaka kubanyuruza ibyo ndabibasabye ibyo iwacu murazi yagiye ari yashika ibintu ugasanga hagufelicite umuntu akumwa courage abandanye kuca yatanguriye ko namwe bwe ndabizi yo muri ko murakina ntiyabura umuntu azavuga ngo bire tugunafanya ibitugane biyaje haudafika mbali n'écoutez jamais ça à ma jambe au mari mwebwe kurikirana gusa n'umuntu abashigiki akavuga ati uzoshika kure iyo akubwiye uzoshika kure uba ari umuhezagiro. Rero sinshaka kuvuga menshi ko sinoheza icyo ndabwiye n'ubumvuye mu nama tumazemo iminsi ine yari la loi sur la révision de la révision de la loi sur la presse kuva kera sinema bamwe bashyira muri presse ubu twariko turagerageza kugwana n'uko muri iryo itegeko niba risubiramo sinema ntabwo ari presse sinema ntabwo ari media sinema nubwenge bwo mundu creativité la presse abajournaliste harabikintu akagenda gafata micro ntarongo mwanya kubi aronga kanya bisa kujya muri studio ategeranya inkuru agasora muga sinema umara iminsi wicaye kuryumvira ide teme ugasenariza ni minsi ukazorya ukaronde uburyo kugira ngo yegeranye bagira production ukegeranya tusa ushikana kurondera ba musicien aba acteur aba monteur na donc ni métier ihuza inyuga myinshi cyane isaba rero ubwongo bukomeye n'ishaka rikomeye na don de soi na courage zirengeye rwose kugira ngo uje gushika a la fin. Imbere yuko mpeza rero nashaka kubafelicita mwese muga nabahimiriza ku kintu kimwe sinema eyego murabyo uyu munsi bariko barerekana filme muga mwiza kumva yuko kugira amafilme ubwa mbere biratanga ubuzi urya muntu yabyimvira ubwa mbere burya aba ariko ararondera ubuzi bw'abajene icya kabiri sinema burya ni kintu gitanga inyigisho mu bantu rimwe na rimwe aho umupolitisien atoshika umuartiste sineaste arahashika kuko umupolitisien ashobora kuvuga ikintu muga muri sinema ukivuze nko ngaha gisohoka ni koko nta muntu yibagira icyo yabonye muri image bavuga ati une image vaut mille mots ni ukuvuga amajambo igihumbi y'umupolitisien arutwa ni image imwe gusa yo ngaha kuko muva ngaha nawe uzofa yibagiye image yabonye ya tel comédien tel scène etc uzofa yabyibagiye donc inyigisho zivamo twebwe tunaba pionier mu gutanga inyigisho mukomere ku mwete rero mubikomeze sinema ira renforça icyo bita la cohésion sociale c'est dire umubano mu bantu murazi hari abantu tugira ingorane duca umuntu ze mu ngorane nyinshi z'igihugu muga muri sinema irafasha nk'umuhuriye nga nta uri ko ariyumvira atujya n'umukongomani urya n'umurundi wahebya n'umunyamurambya urya n'uhaye ntari ariko arabyumvira tuko turabikintu kimwe gusa ikintu kiryohera kidushika ku mutima kiza kudufasha kuyaga mu nyuma kugira ngo turabe ingene tuzufasha tukabandanya kugira ngo dushobore kugwiza andi marenesi n'abariko barakora baze bagira ibyiyumviro byinshi sinema irafasha igihugu kudevelopa tourisme umushikiranganji yavuga ushobora kuvuga ibya tourisme cyangwa uwo ari wese akavuga ibya tourisme muga muri filime urashobora kubona ati kirya gihugu ni cyahe hajya ahantu uko ari heza Uburundi ni bwiza bufite imisozi bufise ibiyaga bufise abakobwa beza bufise abagabo bipoze bufise inzuzi nyinshi urumva ugasanga abantu babirabye hanze baravuga ati yo icomba tukaja kuraba ico gihu bagize kubera iki uyasubira mu mbwira agarike gato kubera ko babonye ivyo bicakwa ngaha do murafise akazi gakomeye nico gituma twebwe mu ngwano turiko turagira kandi tuzoyifashanyamo nukugira ngo duprotege uwo mwuga wacu badukure muri bya bintu bavuga ati utugenegene iyo vocabulaire turiko turasaba abantu b'abahinga baze barabe ijambo rishasha gutuzanira barikure mu kanwa n'abantu bose bazavuga ntibaze gusubira kuvuga ibintu by'utugenegene bariko barabwira iby'amasinema iby'imiziki reka n'ibintu byose bisaba umutwe n'ubuhinga bw'umuntu murazi iyo z'utugenegene ni bwa buntu buto butatacho bumaze ni bwa buntu buto buto umenga utorungi ku mwana kwiga cyangwa gukora oya sinema ni ikintu gikomeye giteza imbere igihugu ibihugu babyibuse kuva kera nico bace bita industri cinematographique kuko birako ntikiri gusa ibintu by'utugenegene oya c'est une industrie qui crée akazi kuri asia
nishimiye iki gikorwa ino screening iyi movie ibintu byiza iyo y'abantu bakoze bakagira n'icyo cyo kugira ngo bereke ibyo bagezeho abantu babikurikirana ikintu cyiza cyane nishimiye kubana nawe mu rundi mugoroba kandi ndakunda abarundi cyane murakoze
cyo bita gukoresha umwe
yane yivumbura yivana mu rugo araruka yamadiyane yabonye amakuru menshi kwa se kuko kwitwa igisubira muhira bitumaga gusaba imbabazi umugabo amaherutse diyane asubizwa mu nzu arababariko ku by'ukuri urugo rwa peter na diyane rwari rugiye guhinduka paradizo kuko diyane yagarutse yarose icigwa bihagije ariko kidoza ntiyari kubura kuhavangira muri aya maze ngo uhenzwe n'agahengwe acana inkinzu diyane ntiyamenye ko muri ino si iherezo ry'urugamba ritanguriro ry'urundi rugamba
uni grace mugabo rero ngaho haruhande ya grace nobereka mama Diane ingo mama di welcome kandi mama Diane here kuzana mama pita nawe wewe ngwino mbabarire kubona ndiko ndabigira gutya si uburyo gukora teza hariho ibintu ndiko ndasurinya muri make Mama Peter Ingo, Imani Risho. Lero Papa Diane, tumusengere akire yagwaye. Papa Diane ntiyashobora gushika ngaha, sivyo Mama Di? Wasize ameza ati. Bo, aha lero nahereye kuri bakuru bakuru. Hanyuma canza nkavuga, dore kuri bakuru bakuru tumanuka. Oh yeah, dera kuri batewe. Batewe ni batewe. Okay, Peter rero nawe ni jewe. Haya mashira. Kisa rero icyamamare cyacu Diane. Ngaha yari cyamamare. Icyamamare ni uyu mwasasa. Diane nagira ndagusa wegere hano. Ora koze. Ni bata koze sana bari ko barakwira. Muga Peter na Diane bari bafise umukozi. Rero ko ni urashikina. No kuvuga iyi Peter na Diane ntabwo yakinye abantu benshi. Twayanditse twiyorohereza. Yakinye bakeyi ariko kuko nubwo yakinye bakeyi yaratuvunye. Nuko rero bano baracyaza. Nuko rero aba ni bamwe mu bayikinye. Hariho abataje kame muzobona mu bice bindi bikurikira. Aba nizo ntwari zanje badufashije gukora filme. Aba sineyaste bari ngaha Diane baramuzi iyo ari muri filime ukuntu bigenda nibisazi kwenda mbere akora nk'umutima kandi felicitation grace nawe bamuzi kumari grace nawe nyene amaze gukina mu mafilime menshi novuga yuko aba bose bamaze gukina mu mafilime menshi kiretse hari abona amagaye bataje nukuri babaye intwari novuga yuko ntaza kubicisha amajambo sivyo ravi ntitubicisha amajambo mubyubahiro byanyu musubi niteka ntangere kuri jewe no kubo twakoranye kino gikorwa ni gikorwa iyo urenze uburenze ni gikorwa gikomeye benshi bazi abari ngaha nibaza ko ari abantu bose bazi ukuntu igikorwa cya filime kiruhisha ni irerezi twise Peter na Diane iyi reresi iri zina ryayo twagitiriye abakinyi bakuru muri iyo reresi umwe ni Peter uwundi ni Diane muri no reresi twahagaze cyane cyane kungera mizi n'ibibazo bikunda kuba mu miryango aho kenshi abubakanye birananira kuvugana cyanke cha ikiganiro hagati ya babiri bigatuma bagwa mu rudubi mu gufata ingingo ugasanga umwe afashe ingingo kwiwe uwundi kwiwe ugasanga hagiyemo ibintu byo kwita mu mutego nabonyene batabigizemo uruhara muri no filime rero muzobonamwo amakuba abantu bazogwamwo mugabo uvuga uti sikosa ryabo ariko ikosa baba barakoze nuko baticaye ngo bavugane mu muryango sino bivuga ko byinshi iyi reresi abaza kuyiraba baraza kugira ibyo ndiko ndavuga nibaza ko baza kubitahura cyane kuko twiyo turiko turakora ntitwihatira kwiyumvira ukuntu tuzobisigura ahubwo twihatira ukuntu tuvyandika ku buryo busiguritse ubiravya cyayisigurira sinoga ntashimiye abadufashe mu mugongo duhereye kuri nyakubahwa Veniste Niyongabo hamwe n'abandi benshi bagiye baradufasha abadutijije amazu abadutijije amamodokari abaduhaye amazi turi ku nzira turiko turaduga imisozi gukina no reresi twakoze ibishoboka kugira dushobore kuyigeza higeze namwe noneho muteye mwakarenge muje kudushigikira ku munsi wo kuyisohora sino basaba ngo mugarukirize ngaha ahubwo nababwira ngo muzokomeze kuko murazi urugendo ruracyari rurerure kugira izoshikire benshi bashoboka mu byo bari bamumagaye nibaza ko harimo kubereka abakinyi ariko nibaza yuko yo byo hava bibazazanira gatoyi ndababeretse imbere yuko tuberekana agace na gatoyi kireresi nibaza munkundiye yuko twobanza tugacishamo agace gatoyi nubwo numva ibyuma bya hano biriko birakorogana sinzi ko mwabyumvise nkuko je ndavyumva ariko muraza kutwihanganira mu bacishiremo gatoyi turabe hanyuma inyuma yaho turaheza tubereke abakoze iyo reresi murakoze
bavuze ngo ubureza barenze ngo rero urarenze reka tukumvire tubikoreye kuko nyene nibaza ko mu buhinga bw'ibyuma badufasha kugira ngo turabe gake gato kapita
kuri kose niteka rihambaye kuva nagura festival mu 2009 ari ubwa mbere umorealizateur cyangwa igroupe igira amafilme bakora filme bakanumira muri lancement ya filme yabo igihe Fanny yambwira yuko antumiye kuri lancement barazi ko twagerageje kurondera amasare atari hake biragorana ndamuha amaindication ashobora kuza hose numva ko barose bwa kuri Malta Hotel igikuru nuko igikorwa gikorwa rero uyu munsi bari mukwiye kwishima mukana ko byashobotse uyu munsi nabo nyine n'abatumire bahire biteka benshi bari ngaha nabo mwakoranye n'amamedia aje ngaha bose tuwakomera amashyi Igihe Fanny yabo wa mbere muri iganwa rya Fesicap 2021 yaratugiriye ibitangaza rwose muribuka abari muri salle nabo bari kumwe bose mwariko muravuga ba mbere n'abandi muribuka yuko cyari ikintu gikomeye mwerekanye akanyamuneza katumye nishima kuko iyo natangura Fesicap mu 2009 na numwe mu Barundi yemera yuko festival y'amasinema ishoka ngaha mu Burundi bose bacambwiye ati none ngaho ko tuzi gusa gito tuzogira festival ya gito yonyene nukubwira ngo mwumve aho umuntu atangurira mu ciyumviro mugabo n'intumbero abafise vision n'ikintu gikomeye kuko bishaka icizere kinini rwose kuko icyo gihe navuga nti mana byaraciye imyaka n'iyindi naratembe mahanga na yandi nerekana gito barayikunda barayishima ndarongo dushimwe twinshi ndagenda muri Canada ndaza ma producteur ba canadien amaze kuraba ari yo film yitwa Un dimanche à Kigali mwarambonye mu nkinamwo hari ya kabiri yitwa Je serai la main diable du diable narayikinyemo mugabo ahose nagenda isi yose anacindo dushimwe naguma mvuga ndi ahongeze none mfise kuryoherwa no kwishima gusa ngo je nabaye umuntu akomeye amarerezi cyange mfise ubutumwa bwo kuzufasha bene wacu baba abana banje abazokurikira mu nyuma kugira ngo tugire icyo bita industrie cinematographique y'u Burundi icyo gihe nari muri Canada hose niyo nacengira intumbero yo kuvuga ati harangize ko na iwacu nkagira festival iwacu kuko hano hose naciye n'ahantu naronga frustration ikomeye ngigiye naja muri Fespaco Wagadugu murazi iyo bavuze Fespaco niyo festival du cinéma ya mbere ku isi y'amarerezi y'Abanyafrika wasanga aba West African bose arabastar hagize nk'umurundi none ubwa mbere njayo muri 1993 cyangwa hagize nk'umukenya yatumiwe cyangwa undi muri aka karere wacu musanga mu gakwe yitumye ari wenyine atawumuraba atawumuvuga amamedi atamuraba bari ku bantu babasembe Usman ba Idrissa Ouedraogo ba Gaston Kabore ba Suleiman Cissé abantu nkabo bari bakomeye rero mu gihumbi kimwe na 1993 aho gito irongeye pri ya mbere niyo nace mvuga nti bwa bundi turashoboye je ndabatwenze iyo natangura gito sinari nzi niyo ndiko naje naje mbona ibintu byase mu nyuma ari Imana ifise intumbero irakujyana buhoro buhoro gushikana ku muhamagaro wayo uwo muhamagaro rero niyo nashatse ko sangira n'urwaruka rw'i Burundi kugira ngo ejo bundi muzove ngai muvuga ati no mu Burundi turashoboye naramaze imyaka 11 kuko uyu mwaka murazi yari 12e edition nanga yuko haza ama long metrage mu higanwa ko navuga ati reka mubanze mumenyere ama court metrage ama documentaire ndorganiza ama formation menshi ari muri festival ndakrea icyo bita East African Film Network ababigiye mu ababyibuka yari rya réseau des professionnels des festivals et des professionnels du cinéma bo muri aka karere ka East Africa hari abaronse imana akariyo kujya ku maformation mu Rwanda i Uganda Kenya Tanzania ibyo byose naguma mfite intumbero y'uko urwaruka rurongye occasion yo kwiga uwo mwuga muri norme internationale n'indumbero nziza kugira ngo ndabapuse nejo bundi ninagira ubusigiragi mvuga nti narasize ikintu ngaha abantu bazobandaniriza aho nari ngejeje ku isemo nari ngejeje ko pas plus tard que hachimisi mikeyi muri buka yuko nagize formation ngaha harimo abantu 10 gusa hariyo groupe yanyu hariyo n'abantu bakwihirya no hino yari mu Burkinabe yari do passage nga yaje iminsi mikeyi mugana cenda mucakira ndagusabye niwaronka nawe umunsi umwe isaha imwe ndagusabye uze umpere inyigisho urwaruka ruriko rurakora atera imbere turavugana ati nzo ndaguha iminsi itatu ahajya nta nuko muri habyarimwo muga mutima we yarafye gutanga turahuze ngo nanjye ashaka gutanga harabya formation kugira ngo nabwire iki benshi muri mwebwe muribuka nuko imbere y'utangura festival uyu mwaka narabakoranije nimuze murakurikirana amabwire y'abantu ngurya ameze gutya ngurya abani mubi ngurya ngo aribana ngurya oya mwebwe rari intumbero y'umwuga wanyu aho mushaka kugera ibindi hari abantu bashobora no kuba kugira umutima w'ishari umutima kuya ngo ndubandanye abantu bagashaka kubanyuruza ivyo ndabibasabye ivyo iwacu murazi yagiha ari gihashika ibintu ugasanga hagufelicite umuntu akumwa courage abandanye kuca yatanguriye ko namwe bwe ndabizi yo muri ko murakina ntiyaburi umuntu azavuga ngo bire bitugura fanya ni bitugane biyaje haudafika mbali n'écoutez jamais ça à ma jambe mari mwebwe kuri cyo nakusana mu nabashigiki akavuga ati uzoshika kure yakubwiye mu uzoshika kure uba ari muhezagiro rero sija kuvuga menshi ko sinoheza icyo ndabwiye nubumvuye mu nama tumazemo imisi ine yari la loi sur la révision de la révision de la loi sur la presse kuva kera sinema bamwe bashira muri presse ubu twari ko turagerageza kugwana nuko muri iryo tegeko nibarisubiramo sinema ntabwo ari presse sinema ntabwo ari media sinema n'ubwenge bw'umuntu creativité la presse abajournaliste harabi ikintu akagenda agafata micro ntaronka umwanya aronka kandi bisa kujya muri studio ategeranya inkuru agasora muga sinema umara iminsi wicaye kuryumvira ide teme ugasenariza n'iminsi ukazorya ukaronde uburyo kugira ngo wegeranye bagira production ukegeranya tout ça jusqu'à no kurondera ba musicien aba acteur aba monteur na nous donc ni métier ihuza inyuga myinshi cyane isaba rero ubwongo bukomeye n'ishaka rikomeye na don de soi na courage zirengeye rwose kugira ngo uje gushika à la fin. Imbere yuko mugeza rero nashaka kwa felicita mwese muga nabahimiriza ku kintu kimwe sinema eyego murabyo uyu munsi bariko barerekana film muga mugeza kumva yuko kugira ama film ubwa mbere yatanga ubuzima urya muntu yavyumvira ubwa mbere burya abariko ararondera ubuzima bw'abaje ica kabiri sinema burya nikindu gitanga inyigisho mu bantu rimwe na rimwe aho mu politisiye atoshika umu artiste cineaste arahashika kuko umu politisiye ashobora kuvuga ikintu muga muri sinema ukivuze ngo ngaha gisoka niko ko nta muntu yibagira icyo yabonye muri image bavuga ati une image vaut mille mots nukuvuga amajambo igihumbi y'umu politisiye arutwa ni image imwe gusa yo ngaha kuko muva ngaha nawe uzofa yibagiye image yabonye ya tel comédien tel scène etc uzofa yabyibagiye donc inyigisho zivamo twebwe tunaba pionier mu gutanga inyigisho mukomere ku mwete rero mubikomeze sinema ira renforça icyo bita la cohésion sociale c'est dire umubano mu bantu murazi hari abantu tugira ingorane duca umuntu ze mu ngorane nyinshi z'igihugu muga muri sinema irafasha nk'umuhuriye nga nta uri ko ariyumvira atujya n'umukongomani urya n'umurundi wa hebya n'umunyamurambya urya n'ubaye ntabwo ariko arabyumvira tuko turabikintu kimwe gusa ikintu kiryohera kidushika ku mutima kiza kudufasha kuyaga mu nyuma kugira ngo turabe ingene tuzufasha tukabandanya kugira ngo dushobore kugwiza andi marenesi n'abariko barakora baze bagira ibyiyumviro byinshi sinema irafasha igihugu kudevelopa tourisme umushikiranganji yavuze ushobora kuvuga ibya tourisme cyangwa uwo ari wese akavuga ibya tourisme muga muri filime urashaka kubona ati kijya gihugu ni cyahe hajya ahantu ko ari heza Uburundi ni bwiza bufite imisozi bufise ibiyaga bufise abakobwa beza bufise abagabo bipoze bufise inzuzi nyinshi urumva ugasanga abantu babiraje hanze baravuga ati yo icomba tukaja kuraba ico gihu bagize kubera iki uyasubira mu mbwira agarike gato kubera ko babonye ibyo bicakwa ngaha do murafise akazi gakomeye nico gituma twebwe mu ngwano turi ko turagira kandi tuzoyifashanyamo nukugira ngo duproteje uwo mwuga wacu badukure muri bya bintu bavuga ati utugenegene iyo vocabulaire tuko turasaba abantu b'abahinga baze barabe ijambo rishasha kutuzanira barikure mu kanwa n'abantu bose bose bafite ntibaze gusubira kuvuga ibintu byo tugiye ngende bari kwa rugi ya masinema iby'imiziki eka n'ibintu byose bisaba umutwe n'ubuhinga bw'umuntu murazi uri yozo tugiye ngende ni bwa buntu buto utatacho bumaze ni bwa buntu buto umenga utorungi kumwana kwiga cyangwa gukora oya sinema ni kintu gikomeye giteza imbere igihugu ibihugu byose kuva kera Nicho babi bache bita industrie cinématographique. Kuko ilako ni industrie.